Iyo nyamukuru rero ikaba ariyo kuronsa ukukurutse ipansiyo ingana n'imiburiburi n'umushahara yaragezeko. Byaribonekeje ko amafaranga ya pansiyo ahabwa abateganyirijwe atagishoboye gutuma babaho uko bibereye hafatiwe kukungene ubuzima buzimbye canke ubuzima bugeze muri iki gihe. Benshi mu bakozi ba leta iyo begereje ikiringo cy'ukukuruka ntibahora babona neza kazoza kabo kandi bigatuma bahagarika umutima.
Nivyo iryo tegeko ryarizwe mu nama nshingiranganji rivuye mu nama nshingiranganji raja mu nama nshingamateka na nkenguza amateka riremezwa nyene cubahiro arashira ku mukono. Ubu rero hasigaye ko hashigwa ko umukono itegeko rishira mu ngiro mu gifaransa niyo bitomoka neza bavuga texte d'application. Kuko iyo ntumbero itegeko ryafashwe ritanga intumbero nyamukuru yuko cacimviro ca nyene cubahiro umukuru w'igihugu yuko umukukuruke yohabwa agashahara kangana n'umushahara wa nyuma yaronse ahemba.
Twebwe abakukuruke tubayeho nabi cyane, ubwa mbere tubayeho nabi mu mutima, twaratunuye, twarakanye, twaratumvye, twarakinze, twaratunye. Uracongera kubera leta yadukoreye ibintu birenze ubwenge bw'abantu. Ndiyumvira ko hari iryambere mu isi aho abakozi bakoreye igihugu hagati y'imyaka 35 na 45 bitanga batiziganya basezererwa ukuri aho mu buzima bwa misi yose mu miryango. Twagiye dufise amadeni twafashe tuziko tuzoriha. Ubu rero itukironkaho duca ubu basigaye batubona bakaryana inzara twitwa bambuzi. Mu majambo make Leta yadukuye kagashambara itugira bambuzi, ababeshi, abafunga kiwani.
Hariho abakozi babi, ndabivuge neza, hariho abakuru babi, abakuru bikunda bitwarika inda zabo, abandi bakabura icyo bifashisha. Hariho abariko basesagurira byose mu mifuko yabo. Ahare mu Burundi ntawo bideha, abakozi bato bato barakenye cyane. Mbere rero n'abakuru bazotinda bashikigwe, bashikigwe kuko uwikunda azotahira ibyo nyine. Navuze ntawureka kuvuga ikiba kibona tudahindutse guhera ku bakuru bacu mu gihugu, igihugu cogenda amazima yongo. Mugabo twisengere ko twagize Imana, tukamenya Imana, tukabagira n'umwizero Imana yacu ntizoduheba, izofumira iheba ako kagwi kabi, ako kagwi kabi gafatiye amaboko imugonga abantu.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahikaze nkuko narimejeje kubibabwira mu ngingo nkuru nkuru. Uyu munsi igenekerezo rya 13 Rusama umwaka 2024 hibukwa imyaka 9 iheze habaye ugushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bikozwe na bamwe mu nzego z'umutekano. Ibyo bikaba byabaye inyuma yaho umugambwe CNDD-FDD hamwe na Petero Nkurunziza ubwiwe bari bafashe ingingo yo kongera Petero Nkurunziza ikiringo cya gatatu kitari gikurikije amategeko. Ibyahagurukije mbere abarundi benshi kwiyamiriza icyo kiringo, naho bamwe n'abandi babona kuko gushaka gutembagaza ubutegetsi ku igenekerezo nk'iri muri Rusama umwaka 2015 wabaye umukenyuro wa CNDD-FDD wo kuburizamwo imyiyerekano y'amahoro yariko irakogwa n'abanyagihugu, ndetse ikaba yari ishitse ku rugero rw'uko intwaro ya Petero Nkurunziza ikura meza. Abarundi batari bake bavuga ko bitabaciye inkokora. Urugamba batanguye ngo bazorubandanya gushika abarundi basubijwe ijambo bagaserura kari ku mutima baticura ko baca bicwa canke bagatabwa mu mvuto. Harumusore ya kubiswe ya rasha ya kumutaga uyu munsi genekrezo jachumi na gata turusama umunga kayumbi wina milongi wina kane asigarari kiruruma javere kumugwa mukuru wako mine nyanzarake akawaya kubiswe nunge mwakozi vipereleza fadika nijenda wa polisi awanyaji ugu vinyanzarake wa girageje kuyamiriza ijohoho tegwa aliko vivyubusa awanyaji ugu wasaba wategeti kuigisha wa polisi kakazi bajejwe ari gukingira abanyagihugu atari kubahohotera nayo mu gihe byo guhohotera abanyagihugu byama bikogwa n'abapolisi hirya no hino abo banyagihugu babona ko intwaro ya CNDD-FDD ikwiye kuva ku butegetsi ngo kuko iriko irica igihugu mu bisata bitandukanye inkuru twateguriwe na Edi Kwizera
Nuko bivugwa n'abanyagihugu bo kumugwa mukuru wa komine Nyanzarake uwo musore ngo yakubiswe ataco azira imvo n'imvano y'iryo kubitwa uwo musore twashoboye kumenya amazina yiwe ngo yari kasangira ico bise agafana n'umwigeme uwo mwigeme ariko ngakabasanzwe arondekwa k'ubucuti n'umukozi akorera iperereza nyamukozi w'iperereza abonye uwo musore niyo nkumi byamwase munda aragatege ku uwo musore yari mwene wa mwigeme kukuru kuboko mumufuku umusore na wabazi gituma akuru kuboko mumufuku akibaza uwo mukozi w'iperereza nawe nyene tutashoboye kumenya amazina niko guca mwaduka n'amakofi umusore akarondera kwigwanira umukozi w'iperereza niko guca yikora kuri telefone ahamagara wa polisi bageza uwo musore n'umukozi w'iperereza bari atakubazi ko ibintu byagenze abapolisi batiye barengera kuri wa musore barakubita habise n'aharyoshe kurikira uyu munyagihugu arabyigana amajwi yiwe akaba yahinduwe kumva z'umutekano wiwe
mu micungararo y'umugwa mukuru wa komine Nyanzarake ego hama kuvuga yari umukozi w'iperereza asanzwe akorera ngaha muri komine Nyanzarake nyene bashyamiraniye n'uwundi musore umusore asanzwe aba ngaha nyene se wiwe bamucazira ndiri rero hari bahicaye nyine ahantu ngo kabare wa mugabo abwira wa musore uwo nyine uwo mudoki ahantu hasi abwira wa musore ati kora amaboko mu mufuko yari yifashe mu mufuko nyine ubundi nawe ati none hari icyo bitwaye aca aramufata amukubita amakofi rero wa musore nawe bica biranka ko abyihanganira baca barafatana undi uri kibanyinshi wa mugabo uwo mudoki ahantu hasi acira telefone abapolisi baraza ari benshi baca bashika nyine bashyamira wa muhungu bamukubita imitentire bamukubita amakofi niho ubona havuye akakajyagari ubonye ego inyandiko ya byose uyu musore ngo yoba yari kavugana n'umukobwa ngo asanzwe ngo arondigwa ngo n'uyu mugabo nyine akorere iperereza ngaha Nyanzarake ego noneho ngo gashyamo kavuye ariko nawe akavuga yuko uwo mukobwa nawe akavuga yuko uwo musore bariko barisangirira atangorane ngo batasamumbere ngo amufata nka musaza we
muri ako kanya abanyagihugu bagerageje kwiyamiriza iryo hohoterwa uwo musore ariko arakorerwa ariko by'ubusa basaba abategetsi gusubira kwigisha abapolisi bakamenya akazi bajejwe ko ari ako gukingira abanyagihugu atari kubadurumbanya kurikira gate gatoya k'induru n'akajagari byari ko biraba aho abanyagihugu bagerageza kubuza abapolisi gukubita uyu munyagihugu
Pero nubwo mushikana amajwi kure ibintu kwe turabyiyamirije kuko nibaza ko igipolisi kigejwe guhungabanya umutekano nibaza ko kigejwe kuwucunga
nakugiye ibyo guhohotera abanyagihugu bikozwe n'abapolisi bidasiba kuboneka hirya no hino mu Burundi abandi banyagihugu twaganiriye babona ko intwaro ya CNDD-FDD ikwiye kuva ku butegetsi ngo kuko iriko irica igihugu mu bisata bitandukanye by'igihugu
Urakoze di kwizera imbonera kurezira bandanya kugandagura abanyagihugu atacho bazira mwijoro ryo ku munsi wa gatandatu uheze igenekerezo rya 11 rusama umwaka 2024 imbonera kurezo ku mutumba busokoza zone na komine butaganzwa mu ntara ya Kayanza zishe umusore wo kuri uwo mutumba zimuzidubusa naho zimwe muri zo mbonera kureza hagaritswe ku mvo z'amatohoza abanyagihugu wo muri zone na komine butaganzwa mu ntara ya Kayanza nta cizere bafise kwizo mbonera kureza izohanwa babona ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamaze guta igihugu mu kaga gakomeye mu kwigisha imbonera kure kwica no kwitwara nk'abari hejuru y'amategeko kuko zikingirwa ikibaba n'abategetsi mu gihe zikoze ikibi basaba Abarundi bose guhaguruka bikureko imbonera kure n'ubutegetsi budishigikira mu kibi inkuru na Ninete na Simutoni
zimwe muri izo mbonera kure zakoze iryo bara zimaze guhagarikwa n'izitanu hari yitwa Njyabona Leonard niyo batazira Mamberesi hakaba na Claude Onias na Ezekiel uwo zagandaguye yitwa Epipode ya Muremye yagandaguye mu ijoro rya hirya y'ejo Epipode umuntu wanyu umugambwe senere yari yiriwe kuragana muri komine mu kwezi kw'indwi naho yo kubatera Ukristo ayo mahirwe niyo imbonera kure basangiye umutumba zamwimye mu kumwaka ubuzima kuwa gatandatu nyene mu ijoro muri iryo joro ry'uwa 11 rusama 2024 Epipode yamuremye yategerewe n'umugwi imbonera kure ziramusopa udufuranga twiwe zica ziramwica zimukubise ikintu mu mutwe izo mbonera kure zari zisanzwe zizi ko yama ataha ijoro kubera akazi kiwe ka buri munsi kamusaba gutaha bwije izo mbonera kure zose ziva ku mutumba umwe na nyakwigendera Epipode yamuremye amakuru ava ibutaganzwa mu ntare ya Kayanza avuga ko izo mbonera kure zisanzwe zizwi nabi cyane inyuma yo kuzikeka ko arizo zakoze ibara zarakurikiranywe baca bazisangana impuzu zazo ziriko amaraso impuzu zabo zanduye nk'uko ayo makuru abandanya abivuga kuberaho ziciye Epipode atariho zagumije ikiziga zamwiciye mu kagwati bita Kigarama ibusokoza zica zija kumuta hafi yo muhira iwe naho izo mbonera kure zafashwe nta cyizere abanyagihugu bafise ko zohanwa babivuga bafatiye kundi yane zagiye ziraba hagati y'ugwaruka rwa CNDD-FDD n'ugwaruka rwa CNR amabi menshi y'imbonera kure ntiyigera ahanwa muri iyo komine bivugwa ko Epipode yamuremye yari umuntu w'umunyamahoro abana neza cyane n'abandi babona ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamaze guta igihugu mu kaga gakomeye mu kwigisha kwica imbonera kure no kwitwara nk'abari hejuru y'amategeko kuko zikingirwa ikibaba n'abategetsi mu gihe zikoze ikibi bagasaba Abarundi bose guhaguruka bikureko imbonera kure n'ubutegetsi buzikingira mu kibi
urakoze nawe wene Ninete na Simutoni ibiziga by'abantu navyo bibandanya gutogwa mu gihugu mu minsi itarenga ibiri habonywe ibiziga bitatu by'abantu b'abagabo ku mutumba muhafu zone muziye komine Giharo mu ntara ya Rutana ikiziga cya mbere cyabonywe n'abantu barengana ku ibarabara rya muziye Giharo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya ndwi rusama umwaka 2024 mu gitondo hafi y'ahahingurirwa amavuta ababo onye icyo kiziga bavuga ko caboneka ko ibimenyetso byikubagugwa uwo mugabo atamenyekanye ikiziga ciwe cyari gifise n'ibikomere ku mutwe bakibaza ko yoba yiciwe ahandi mu nyuma za gutabwa ikiziga aho kuri uwo mutumba muhafu abajejwe intwaro n'igipolisi bakaba baciye batanga itegeko ku ico kiziga kijanwa mu ruhukiro bw'ibitaro by'igihofi ikiziga cya kabiri catowe n'abanyagihugu ku munsi ukurikira ku igenekerezo ry'umunani rusama umwaka 2024 hafi y'uruzi muyobozi gwegereye ku rubibe rw'igihugu cy'u Burundi na Tanzania abanyagihugu bakibaza ko uwo muntu yoba yatwawe n'ugo ruzi mu gihe icyo kiziga cya kabiri cyariko kirafubwa ku muhingamo w'uwo munsi nyene ku itegeko ry'abajejwe intwaro Ndaro ikindi kiziga carabonetse kireremba ku mazi y'uruzi muyobozi abajejwe intwaro bakaba baranse kwico kiziga gikugwa muri ayo mazi aho basiguye ko atamuti wo kubanza gupomuhari abanyagihugu bakabona ku igihugu cabo cuzuye umuvumo ngo naho harabacita kwari Edeni ngo kubona kiguma kimenekamwe amaraso ayandi agatemba mu nzuzi abategetsi bakabifata ibisanzwe ngo nta mugisha woboneka ku bwabo abasenga ngo nibasengere Burundi Imana ngo igice ikoze ironsa Abarundi indongo zizizira uburyarya n'ubwiyorobetsi ntizihari uyu munsi kubwicanyi buriko buraba mu Burundi harimo nikoreshwa ry'ibisasu ntezwa ntoke bita grenade bamwe mu banyagihugu bavuga ko ari ishigwa mu bikogwa by'inyigisho z'ubwicanyi zahawe imbonera kure n'umugambwe CNDD-FDD kubwabo banyagihugu ubwicanyi mu Burundi ngo buzohagarara ari uko mu mugambwe CNDD-FDD bafashe ingingo yo gutanga izindi nyigisho zisaba imbonera kure kugarukiriza aho zigejeje ibikogwa byo kwica uyu munyagihugu tumutega biri
leta y'u Burundi yamenya yuko umugambo CNDD-FDD ari wo leta nawe imwe nikomokamo abarigize leta bakomokamo hari inyigisho batanze ku kugaruka kw'imbonera kure ku mitumba yose ikindi gihugu cy'u Burundi sana uratatanze inyigisho mbere bakaba hari inyigisho za gisirikare bamwe mbere bakamara igihe batatashe muhira bakabamwa n'ibihara kandi n'imyambaro bambara zitwara imyambaro iyo rero hariko haraterwa ibintu ahantu hariya cyane cyane amagrenade cyangwa se ababihe umuntu murashobora guhakana ngo ibintu byakozwe n'inkozi z'ikibi wenye ni kibi baragicukuye baracigisha bagishyira mu mitwe y'abantu ubu rero hageze yaho bibira bagasubishyira mu ngiro none ga ko batora inkozi za gisirikare bagatora n'ibirato bakabaha amamatora bakabaha n'ibindi bya nkenerwa haba habuze iki kugira ngo berekane icyo babigeje ko babimenye erega babagirira teori nabo bagasaba bagenda bagashyira muri patike niba rikere kubihakana mu bisanzwe ni kubiri ndahatswe none uyu munsi urabona ko kuva ku myaka 18 kuduha gushyika ku myaka 35 abo barahejeje ibyigwa barabifite kandi barabiryamanye ubu barindeje rero ati uhagirira igikoma ubu rero aho biyibutsa bakahitana umuntu urabona ko ubu mu nama yari ayibereye ingozi bahinduye ko bazohera ku mwana muto cyane ku bananya gushyira kuduga ibyo byose rero ntabwo yaba bitako babeshere ngo ingozi zatakozwe n'abana bari ku gihugu cy'u Rwanda ngo cyose kitari koreka akicungo karuhire ibyo biri nganyene n'ahandi biri nabo nyine biyumvire bayumvire neza inyigisho batanze inyigisho bahaye ukuharuka kwimbonera kure uko mitima yose igize Burundi biyumvire igihe babagumya ibihe cy'indwi bibiri zose babikora bigisha b'abaforomo babiruka saa cyenda y'ijoro bagira amakarishe ibintu bya gisirikare none uyu munsi bari kubashyira mu ngiro ibyo bahigisha berekana yuko barizi neza nta ngorane n'icyo bakamara batabara niyo baca bavuga ngo barebe ngo bateguye ibyo bintu haba namba nibatishe bate ibyo birazwi neza kandi ga erega by'abakumye cyumba abantu babona kandi bari kubabizi neza bababona none barabizi urabi yuko n'izifungurwa nyine byagenda bikabashikira bo nyine aho rero ntibagiye bakaba rero bagize n'ibyo bahaye ukwaka bimenera ku mitima yose igize Burundi ibintu bibiri kuri aba ku mitumba byo gutera amagerenade kwica abantu kugira ngo ati ni bo nyine nta bandi n'abandi babibeshe kiretse basubira bagatanga izindi nyigisho ati hagarika ibyo twabigishije mubigenze ngaho kora kwari kindi gisira ngo kacire
reka tubanze dusabe tugaruke ku nkuru twabashikirije ku munsi wa kabiri genekerezo ry'indwi rusama uno mwaka 2024 ijyanye n'ifatwa n'ifungwa ry'urongoye quartier Gitaramuka ya zone Musaga komine Muhamu gisagara cya Bujumbura uwo mutware batazira Teso yabanje gufungirwa mu gasho ka zone Musaga bivuye ku mishamirano yabaye hagati yiwe n'urwaruka rw'imbonerakure zo muri quartier Gitaramuka mu ijoro ryo wa gatandatu rishira uwandwi rusama umwaka 2024 muri kino gihe uwo mukuru wa quartier Gitaramuka abarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba iri ku Musaga nyene nk'uko bishikirizwa n'abanyagihugu bo muri iyo quartier yahora arongoye kurikira umwe muri bo
awa mshofu dokariki watadira teso omurizyo ni musaka apara gitaramuka ya sikuwa nyani mboni lakure akuwa nyani mboni lakure wahi njiru kanyo mboni magafurungwa mbuna mnyeneza yuko umuteso mwawadarisha dokariki ya geze mwumimba alimurikizo santrali mwaku musaka mwumimba umuteso ni hali
ikiwabaje abo banyagihugu gusumba ngo nukubona uwo yarasanzwe yajejwe intwaro yashwanye n'imbonerakure zibarizo zitangura kumukubita na warigwanira none akaba ariwe yaciye apfungwa. Abo banyagihugu bagatangazwa no kubona leta ya CNDD-FDD itigera itanga insiguro y'igituma imbonerakure zifatwa nk'urundi rwego rudasanzwe mu gihugu c'Uburundi rukora mabi ntiruhanwe. Bamwe n'abandi bakaba siba kwemeza ko bitewe bitebuke imbonera kurengo zizotinda zigakwega karambaraye mu gihugu cy'u Burundi. Tukiri muri zone ya Musaga ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye igenekerezo rya 11 Rusama umwaka 2024 haribonekeje inyinyurana ridasanzwe hagati ya Musanteri wa komine Muha n'igisirikare cy'u Burundi. Iryo nyinyurana rikaba ryabereye imbere y'isoko ya Musaga ku mudandaza yari yaguze amavuta y'amakoto menshi cyane yibwe mu gisirikare cy'u Burundi. Mu gihe abasirikare bari benshi cyane bifuza ko amabido y'ayo mavuta pakigwa mu mamodoka agasubizwa mu gisirikare, Musanteri wa komine Muha wewe yifuza ko hobanza gukogwa amatohoza imbere yuko ayo mavuta pakigwa agakugwa kuri uwo mudandaza. N'ishavu ryinshi umusirikare umwe yahenuriye Musanteri kure, abapolisi bajanye babibonye baca bashaka kurasa ngo batabare abasirikare nabo bagira uko. Abanyagihugu bari hafi bagira ubwoba benshi bariruka barahunga. Yamara Musanteri yahavuye yurira imodoka aragenda, abasirikare basigara barapakira ya mabido y'amavuta. Abanyagihugu bo ku Musaga bavuga ko kuri ino ntwaro ya CNDD-FDD atanahamwe hatarangwa ubusuma, no mu gisirikare ubusuma ngo bwararenze ihaniro. Basaba Abarundi gutuza abategetsi barangwa n'ubunyonyezi. Ni hano rero tugarukirije amakuru mwari mwateguriwe kuri no 13 Rusa.